ngishumayele namhlanje. Ake ngishumayele. Mngami, uzomthandazela ke baby. Okay, baby. Kona bafundi siphela abasabayo ngamakhosikazi awo. Lo nkosikazi lo wangithanda ngingekho right. Sathandana sasingakabi namali sihluphekele. Ngoba kuyingozi ukuthanda umuntu ngoba ubona into ethile. Sathandana kungekho nto. Sadileya ukuthi ngangena emapoliseni kanti naye uzongena emapoliseni. So babili besamapolisa. Uyeke seyu-captain. Ya police career yasenza sathi ukuhlukana. Wangivuma ngo-86 October. Wangivuma wangijola. Ngathi baby uyanqenqa. It except baby wayesenefika engaka ngoba onke amakhosikazi akade enefika amanye agcina seneziswe ezoronda vele bona. Mntanami kuyingozi ukushada umuntu ngenxa yefika ngoba uzohamba umzalisa ingane iphele abe nesisu naye sironda vele naye wayenefika eneyinwele eyikhawula la yo ayinhle into kacele madoda. Ayijoka le ntokazi athi ish. Imeli ntokabi namahi. Eshi. Ayi! Ndiyokubambelela. Dlala ngento yonayo. Dlala ngepapa. Dlala ngendaba. Ngiyabonga nkosikazi wami ukuthi ngiyoze ngihambe. Lo ngafika ngo-2001. Akho ngane kasithole. Angishiyanga ngane kasithole. Angishiyi ngane uziphu nguvalile ngiyindoda evala uziphu uye lo phela kuyoze kubuyiswa akekho omunye hayi ukuthi kwenkathi asixabani siyaxabana nathi abantu ngithi aw sorry baby ngoba phela umuntu mangisathandana kuba ngathi ningelosi make waqhuzuka athi sorry sweet ngizolishala elitshe kodwa masenishadile usuqhuzuka ethi he uqhuzulwa intoni uhamba ingoba amjonga na wonke amadoda la emakethe ingakho nje kanti ekusemna sakhe ngihlonishwa overseas all over because of this woman ukuthatha iy'ngane zami ngiyizale ngaphandle wenza into ehlula amakhosikazi amaningi avuthayo awayithatha ingane yomyeni wangaphandle. Le ntombi yami lade ngiyisika ngithi imithile njengombona ivesi wabamnyama wagqunqa kakhulu ngoba uyikhulise ina-6 years kwafaka zonke iy'mfundiso weza ubuhlungu angazi ukuthi umama wayo iy'ngane zami useshadise iy'ngane eziwu-3 zami ulinda lo ushade nentokazi yami efunde kabi kabi. Funde kabi intombi yami ine-hotel management shade nolinda esematendeni angangathi angangaba njengalabazali abaklasifaya iy'ngane ma emthando uyithandele kwakona okwami abazali futhi abalakaxhosa abagange kabi baseka intombi yakho uyimeshanisa nomuntu ofunde kakhulu no andingene apho umazikhethele. Musukuchuzela umntwana wakho life partner ngoba awuzulala naye awuzushada naye. Umuntu akayichuzela, bayichuzela inxila lakho kwakhe. Angulinda ushade nengane yami angizange ngithi oh manje wife mali favor since ukuba umfana wami omunye lo uMusa uyimarketing director la uSandile upastor zonke ingane zami. Lo nkosikazi wayithatha ngamthengela imoto enhle ngathi umuhle inkosikazi udrive imoto enzima kabi ngoba ngifuna kubona ukuthi umfazi ka-NJ Udrive mtana mi motaka 3/4 million ni chip commander. Ishone hama ilbon lapa, chip commander i7-seater. Chip commander, mehamba. Bona katu umfazwe nge gule, ebi zo tiko. Mpata kahle ngoba anointing yami eyokuqala nansi masingekho right akubi right nala wena uyamangala uyaphapha wena uzosiphaphela kanti uhlupha umfazi wakho kufanele kube uyena umfazi mawushumela athi kunjalo baba lento oyishumela uyayiphila mina nganquma umfazi nje akabethwa ngoba uNkulunkulu lo wena uthuka umfazi umthuki uzovutha la raka shaka skebengo rapa kashaka haleluya kanti umfazi umkhaba njengenja this is my anointing mangifuna lithi iBhayibheli kuze inga your prayers may not be hindered love your wives baphatheni kakuhle manje ngizomphatha kakubi kanjani lo muntu ngoba ngiyafundisa ngubaba wenu ngiyanifundisa angazi njengoba udivosa kangakwazi kwakathathu uyakuliphi izulu akudivoswa eCape Town ebandleni eCape Town kudivosa abafundisi ngoba ma udivosa usumshuthi I don't accept Christ and his forgiveness ngiyafundisa manje yabona nje njengoba ngikhuluma kanje i-powerful kabule nto uthi uJesu uma udivosa umfazi ungamshadi omunye esaphila ngoba i-adultery lithi iBhayibheli mdivosa umfazi one akahlexezanga nokuhlexeza ukuthi nje usubona intombi enhle kanti le nto iyafana nje ukuthi nje umahluko nje le nto oyibona kulo sister ikhona kumfazi wakho ukuthi nje ayi ngangcono ukuthiwa iba kwenye indawo noma lana leyo nto angizusho leyo nto ime ngendlela efanayo futhi mhlambe kalo sister ayikho square precious omunye utata utata ugumba omunye utata wajola nesisebenzi sakhe walala naso ba kune outside building othe ngizofika ngizolala sihlangana ngo 10 eseleni mama ngizocisha ama lights kanti intombazane izohlambuluka kumama walo tata hey kumnkosikazi wakhe hey sengileke ngalamini wakho une appointment ngo 10 ebusuku wathi okay ashintsha uzonza ngizocika kuzoba ngathi mina wagqoka kwafaka iperfume yale ntombi yelokuza awu yafika indoda yangena Stand up, bulisa abantwana bakho. Angeke. The second. Fika. Awu saduma. Saqala kwi praise and worship. Saqala kwi toni? I romance ke leyo. Ah, zangena ezwini. Awu ubaba lona ka mnyazike. Kanti ucingubulele no sister kanti umfazi wathawu washa amagama athi Nkosi yami ngiyalalala ngiya enjoy wafasa wakhanyisa wathi umama haw ngoba lento baba kasibambe ngihlale nginikeza njalo iyafana ukhaliswa intoni kanje namhlanje wakhanyisa umbani haw uyaphoxeka indoda ngoba indaba ikuphi ikuphi indaba Ichongeni ikuphi ingxaki yakho wena? Uyafana nje lo sister nomfazi wakho. Nawe makoti uyafana lo lendoda nalomyeni wakho. Ingxaki yakho ila. Ulimele la ingxaki yakho. Uyitshela la ukuthi yabo la how ngathi uzinto engathi ingcono. New broom sweeps cleaner than the old one, but as the time goes by it is the same. Ngeke uziphinde uhlexeze. Iyafana nje lento ungena ngendlela efanayo indaba inkingi la ndehlukile umahluko hlukuba active qha hlukukhuthala kwashutatha ugumbi